so much for this hour. We are going to worship with a song. Wonderful, wonderful song. Yes.
Hallelujah. wewe wainua wabariki na kuna kama wewe baba akuna 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 kama wewe
Umeinuliwa juu, umeinuliwa juu.